Ezamba phambili indaba namuhla kufungiswe awesigungu sikahulumeni elamasalveshe lilwisana nokuhlukunyezwa kwabesibhuda kanti ke indida imali ebhaliselwa emzingazi. Lezi ke izindaba ze-1KZN TV fundelwa samukelisiwa kaNgqulunga ngikubingelela umbukeli. UNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uSihle Zikalala uchaze ngokufungiswa kwamalungu esigungu sikahulumeni wesifundazwe nokushintsha kweminyango yawo. Lokhu kufungiswa kube kuhlanganisa lowo bengungqongqoshe wezokuthuthukisa komnotho nezemvelo uNomusa Dube Ncube oshintshane nalowo bephethe umnyango wezezimali uRavi Pillay. Lamalungu afungiswe umengameli wamajaji esifundazweni uAchmat Shiapi.
UNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uSihle Zikalala umemezela ushintsho kwikhabhinethi loNgqongqoshe besifundazwe KwaZulu-Natal njengoba lowo bengungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho nezemvelo esifundazweni KwaZulu-Natal uNomusa Dube Ncube esezoba ungqongqoshe wezezimali. Kuthi lowo bephethwe wezezimali uRavi Pillay athathe lo mnyango obuphethwe uNomusa Dube Ncube. Lolu shintsho lwenzeke namuhla emva kokuba labo ungqongqoshe befungiswe umengameli wamajaji esifundazweni KwaZulu-Natal u-Ahmad Yapi.
Umfundisi webandla iSalvation Army uXolani Mzungu uthi ke kubalulekile ukuthi amabandla abambe iqhaza ukulekelela ekulweni nokuhlukunyezwa kwabesifazane. Usho kanjena ke ngesikhathi abomnyango wezokuthuthukisa umphakathi bevakashekele le nkonzo elokishini laseMlazi esigcemeni sakwa-F ngenhloso yokugqugquzela umphakathi wakule ndawo ukuba ke uzibandakanye nolukisana nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane.
Njengoba ilokishi uMlazi lingamanye ahamba phambili ngokuba isihleke sodlame olubhekiswe kwabesifazane kulesifundazwe, umnyango wezokuthuthukisa umphakathi esifundazweni uqala umkhankaso wokuhambela amabandla ezenkolo ngenhloso yokwanqenqa ukuba abambe iqhaza emkhankasweni wokulwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Umfundisi webandla iSalvation Army kule ndawo uthi likhulu iqhaza abangalibamba kulo mbhilango.
Iy'gameko zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane ney'ngane nabesilisa impela simelene nazo njengebandla. Asikuvumi lokho noNkulunkulu akakuvumi lokho. Sikhuthaza abesilisa basebandleni ukuthi baba besilisa baqotho. Sikhuthaza iy'ngane zethu zamantombazane ukuthi zibe iy'ngane ey'qotho ey'kwaziyo ukukhuluma. Sikhuthaza abafana bethu ukuthi nabo babe qotho bakwazi ukukhuluma uma kunezinto ababhekene nazo. Emphakathini-ke yes, sika-FMlazi ngo-1 ebusuku khona okhalayo awukwazi ukuphuma noma ungaphuma ume ngaphandle awuye emgaqweni ngoba wazi ukwenzakalani. Iy'gameko ey'fana nalezo yikhona emphakathini esiphila kona. Siyafisa nabo ukuthi uma bengena enkonzweni bezobika sibanakekele singakhethi ukuthi abakhonzi nathi.
Ngaphandle kokugqugquzela ukulwisana nodlame uphinde wabungazwa izaguga njengoba nazo zibhekene nengwadla yokuhlukunyezwa.
Sibonga uNkulunkulu ukuthi usidlulisile, udlule kanye nabo basakhona namanje badlulile ene kwi-COVID ngoba kakhulukazi bekuthi abantu abadala mangabike ababamba i-COVID mese badlule bangakwazi ukuthi ene baphile. Siphindeke futhi simbonga uNkulunkulu ngoba ngokufika kwangqongqoshe la, especially ungqongqoshe waka-social development ezofika ene la esontweni iSalvation Army ngoba isonto iSalvation Army leyenye yamabandla esibambisana nawo njengabantu abasebenzela ene umphakathi. Kunezinto esizaziyo ukuthi bazenzile kakhulukazi ukubhekana naleyo gender based violence and femicide.
Kulindeleke ukuthi lo mkhankaso uhanjiswe nakwamanye amabandla kanti ungqongqoshe ukhoza unxuse namanye amabandla ukuthi afundise futhi asize abantu bomphakathi abangazithola beyizisulu zodlame olubhekiswe ubulilini.
Sizocela amabandla ukuthi okungenani kube nje i-agenda item ukukhuluma ngodlame olubhekiswe kubantu besifazane nodlame lobulili lonkana. Ngoba uma singenaso isisekelo samabandla esakha isisekelo semndeni, ngoba konke kuqala emndenini, kuqala ekwazekiyeni ukuthi ukukhuliswa kanjani lo mntwana o-abusive, kwaze ukuthi umphatha kanjani umntwana wesilisa, umphatha kanjani umntwana wentombazane. Izimo zonke lezi esifisa ukuthi ibandla lisibambise ekutheni lizenze.
Ezindabeni ze-1KZN TV, bika u-Andisa Jolo ngiseThekwini.
Ikhansela lakwa-Ward 14 kwaMbonambi ngaphansi kumasipala womfolozi uqinisela Desmond Khize uthi-ke njengobuholi bomphakathi baziqhelelanisa nohlelo oluqhubekayo lingindawo lapho kubhaliselwa khona-ke izimali okubeka usizi uxhaso oluqhamuka ezweni laphesheya noluholwa-ke ngusomabhizinisi uRowlands Mavundla. Ukhabazela-ke uthi uma ngabe kukhona into ezosiza umphakathi kumele baziswe bona njengobuholi bomphakathi kungaqhamuki umuntu oseceleni ezokwenza. Kuningike ukudideka nemibuzo abantu amanayo namalungana nohlelo oluqhubekayo ekhondweni emzingazi kuward 14 ngaphansi kumasipala umfolosi lokubhalisa imali engango 1500 rand, nokubika ukuthi-ke luqhutshwa ngosomabhizinisi uLawrence Mavundla, nalapho amalunga omphakathi amanye okubikwa ukuthi-ke asuka kunakwezinye izindawo esingabala nje kafushane uMtubatuba, uNongoma nezinye nje nendawo ezakhele umzingazi ziwonkana. Ikhansela lendawo Desmond Mkhize uthi-ke yena njengekhansela akanalwazi ukuthi ngakube izimali ezibhaliswayo ngeziqhamuka kuphi futhi ziyisima kanjani, njengoba-ke bona izinduna amakhansela awaziswanga ngalolu hlelo. Umkhize-ke ubesesilandisa ngolwazi oluncane alutholile malungana nalolu hlelo.
Ngiyafisa nje ukuveza emva kokubuza ngale mali ekuthiwa ibhaliswa ewadini yami. Umuntu useke wezwa nama-calls abesemaningi kakhulu, abantu befona ngisho amakhansela woza kwethu kulamawadi awo makhelwane sebebuzile kakhulu ngale mali, befuna ukwazi ukuthi ngathula nje zibe yiduma ewadini yami. Elami-ke belilolume endaweni eyodwa angazi lutho ngaleya mali ebhalwa laphaya, futhi uma sengibuza nawo kwabaqhamuka khona bathi akuthathwa ngisho ama-account number. Laphana izinto ezifunekelayo nje imininingwane, kodwa into ehamba kakhulu i-email address. So lokho-ke kungenza nami ngingazi noma imali lebhaliswa la noma yini. Nala ifoni yami nje kunama-SMS, abantu bengi-SMS-ela bebuza ukuthi nakho kuthiwa kuno-1600 otholakala laphana futhi ozotholakala u-3 years. Ngebhadi-ke cha angilwazi loluyahlelo olwenzeka laphaya ewadini yami, futhi abantu-ke balala khona ngendlela leyanto ebukeka idume ngayo. Bafika ngo-11 ebusuku uma ngithola, ngoba ngiyabuza phela. Namhlanje nje bengine ward committee meeting la bengizochaza khona uhlangothi lwami kumalungu e-ward committee yase-ward 14 ukuthi hayi bo, asingathuli singayikhulumi indaba yenzeka ewadini yethu, ngoba ekuthuleni kwethu kuzoba sengathi nathi kukhona esikwaziyo ngale yanto eyenzeka kule wadi. So-ke ngithi anguveze nje lokho ukuthi sikuxoxile kwawukuthi nathi akekho umuntu ophethe into ephathekayo ngaloluya daba olwenzeka laphayana e-BNB yakwaneli ewadini yami.
Lezi zimali-ke kubikwa-ke izindaba ezahlukene zokuthi-ke ngakube ezani, njengoba kuvela ukuthi-ke labo 1500 rand baluxhaso oluvela ezweni laphesheya, kanti-ke abanye banolwazi lokuthi isinxephezelo se-COVID-19. Ukhansela uMkhize-ke uxwayisa amalunga omphakathi ukuba angabi yizisulu zobugebengu, njengoba-ke ekubeke kwacaca ukuthi akukho okumhlanganisa nalezi zimali ezibhaliswayo.
Kuma-calls ebengiwathola bengiye ngibachazela abantu ukuthi mina uma ngabe kukhona into engiyibizela umphakathi, kungabe iqhamuka kahulumeni noma iqhamuka kumasipala, ngibabizele ihholo. Uma kungesiyona ihholo, kufanele umuntu aqale azibuze ukuthi uma ngabe kungazi ukhansela, kungazi induna, lokho kusho ukuthi kufanele umuntu azithatheleni isinqumo ukuthi ayi, ngiyadecide ukuthi ngiyongena emzini wakwaMkhize ngibe ngibona ukuthi akusiyona into ephathelene nohulumeni le, futhi akusiyona into ephathelene nomasipala. Uma ngabe-ke umuntu ezithathelayini isinqumo, kunzima ukuthi umvimbe, kungaba nje kumxwayisa ukuthi akabuzisise kahle ukuthi into ayifaka kuyona ayizudala yini ukuthi uma sekukhona inkinga abuyabuye ezobuza kukhansela noma ezobuza kuhulumeni noma ezobuza mhlawumpe enduneni. Lokho-ke ngikuveze kakhulu kulaba ebekade ngikhuluma nabo. Emva kwale meeting ye-ward committee ebesinayo, sesihlele ukuthi sibe nomhlangano womphakathi la esizozama khona ukuthi sichaze ngalesi simo ukuthi yini eyenzakala.
Ithimba lezindaba le-1KZN TV lesifikele mathupha-ke ukuzama ukuxoxisana nomnumzane uMavundla nokunguyena obhalisa abantu, kepha-ke lokho akubanga impumelelo, njengoba-ke ethumele umyalezo wokuthi-ke usemhlanganweni enkantolo yenkosi kwaMbonambi ngekeza kwazi ukukhuluma nathi njengalesi sikhathi. Lolu daba-ke sizolulandela anduba-ke umnumzane uMavundla uyasiphendulela acacise kabanzi ngakho lokhu.
Inkosi yesizwe sakamqadi ezembeni ogwini oluseningizimu nesifundazwe uMjokwane Mqadi isinxuse wonke kamalunga uba kukhumbule imvelaphi yawo ukuze kwehleke izibusiso esizweni. Umqadi bekhuluma kanje ngenkathi ekhuluma nethimba lezindaba le-1KZN TV, nalapho-ke benginomcimbi wokukhumbula amakhosi akhothama.
Isizwe sakamqadi besiphume ngey'nkalo ukuzobungaza ukukhunjulwa kwamakhosi alalayo ezembeni ngingathi inkosi yesizwe sakamqadi senze lo mcimbi
inhloso mqange enkulu ukuthi sikhumbule amakhosi alesisizwe ahambayo nanokuthi nathi kufanele siwakhumbule lesisikhathi esikusona ukuze babuye basingathe kulesi simo esibhekene naso emhlabeni ingakho nje umuntu ethe akabakhumbule omkhulu nokhokho bethu njengabantu abaqhakambisa usiko nobuntu bethu
uhlobose uthi uyathemba umcimbi ofana nalona uzothintsha idwalwa kwehle nezibusiso njengoba bengayilahlanga imvelaphi yabo
ukuba nomcimbi njengalona kukunqusa nje izibusiso kuwona abantu abadala noNkulunkulu wabo ngoba phela asisiphileli thina sisingetho umdala so siyazi ukuthi uma kunomcimbi njengalokuthinteka abantu abadala nengilosi ngaphansi komdala wethu wasidalayo so yilapho lasikhona ukuthi uma sishiya into zethu nazo futhi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi asilahle ngoba wayesinike okwethu ukuthi siphile ngakho so siyathemba ukuthi neyibusiso nje zonke izonza nemvula ibe khona abantu basho nemasimini
Inkosi yesizwe iqhuquzele kakhulu ukuthi abantu besilisa baziphathe kahle bahloniphe abantu besifazane.
Ingakho nje nalapha ya kubantu bengiqhakambisa lokho ukuthi ayibo ake sihlonipheni nje abantu besifazane ngoba thina sazi ukuthi ngaphambili phambilini umuntu wesifazane uyena owehlonishwa. Kodwa manje sesibona abantu besilisa begxile ekutheni bayabahlukumeza abantu besifazane. Okuyinto ebuhlungu kakhulu le kodwa ke siyamakhosi sinathi sinenselelo ukuthi sikushumayele lo vangeli siguquzele abantu nasekukhuliseni iy'ngane nje ukuthi sikhulise ngendlela efanele zisencane lezi zihlilisa ukuze ziyibambe ngale ndlela eyayibanjwe khona okhokho nomkhulu bethu
besilisa abahloniphe abantu besifazane bangababulali kodwa babavikele nami ngiyathoba kakhulu ukuthi njalo bangithembe ukuthi ngibe umhleli wemcimbi yabo kusho ukuthi bayabona ukuthi ngempela kukhona engikwaziyo ukuthi ngikwenze ngokuhlela kwemcimbi yabo
ezindabeni ze One Catherine TV kubika usikanandakazi kufashezi mbiya ngisedududu ezembeni
mbukeleke ke sibheke engosini yezomnotho irandi liwu $15.36 maqhathaniswa nedola lasemelika libe u $20.31 maqhathaniswa nopondo wasebritain libe u $18.24 maqhathaniswa neeuro waseyurope igolide lona libe $1,890.49 i-ounce kuthiwelo ongahluziwe bo $43.68 umphongolo mbukelikeke sibheke engosini yezomidlalo Iqembu lesizwe iBafana Bafana izethule umthwalo osemahlombe ayo ngenkathi ke iqoqa amaphuzu kwiSouthom and Principe kokuhlungela ke iAfcon eNelson Mandela Bay Stadium eBhayi izolo ntambama. Unqoma kwebafana kusho ukuthi ke isingene ngomlenze owodwa kweAfcon ezodlalelwa eCameroon ngonyaka ozayo. Kumanje ke iBafana namaphuzu ayishagalolunye emumva kwemidlalo emine isendaweni ke yesibili kuGroup C okuqhakele kuyo ke iGhana ngalishumi nambili. Uma ke iGhana ihlule iSudan namuhla lokho kusho ukuthi bafana isidinga iphuzu emidlalweni emibili yokugcina ezoyidlala neGhana eSudan ngonyaka ozayo. Mbukeleke ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka osukwini lakusasa. Empangeni lizothi igqwaqwa ngamafufudumale bese liba nezihlavana zemvula ezingalindeleka kanti nokuduma kwezulu ngalindeleka kuhamba kosuku amazinga okushisa u20 ke34 degrees eThekwini u19 ke27 degrees eMgungundlovu ndongavizibomvu u17 ke32 degrees olunde mashona u19 ke37 degrees eQobelmantete u14 ke29 degrees phethe ngeFriday Philly u16 ke33 degrees Bukeleke ingakho bese kuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe ahlangane kusasa ngaso futhi isikhathi esifanayo ufisele ubusuku obuhle.